se kuishiba kali akatenge mwamona bafuere nebona bafere alanga benda fiobwamba mwebapela mwina penda mwebapela mwina penda awe penda awe Shiva, Shire Zapato Mwamo Naba Kwele Nilebo Naba Kwele Alaba Lina Manga Aweba Lina Manga Aweba Lina Manga Aweba Lina Manga Awe Mweba Pela
Mwira Penda Mweba Pela
Awe Mweba Pela
Mwira Penda Mwira
Mweba Pela Nishi asebana abantu bose kuishiba kali akatoroshi mwamu na bafuele nine mbona bapele alafyari figamba
alafyari figamba awe fyari figamba awe fyari figamba
Aba matati na aba fimeko.